tu soo baday dambayru sheekhaye rahliimo haddan ku riixan ragada dunida rafaa tu soo baday dambayru sheekhaye rahliimo وداي.